Ali chigapu cha chikuwa Ngolo kalita yosali pira Uti majimo anga na yalambasa Yehova nakuya nafuna kundi wononga Nadza Yesu nkala pakati ye Akala mulato josa malire Pano ndi malankula ndi Yehova ntali zonse Dipo wa mandi chula nso kuti ndende mwana wake Oti ngongole Wenzi watu ulibwino Chomwe hiye hali ndiri ineso chomwecho Timafanana, sitisiana Anata Yesu nkala pakati Nakala mulato chosa marire